Nā, ko whakarewa hia, he whakaaturanga toi hō ki te whanganui ātara. Ko ngā toi nei, nā ngā morehu o te tūkino i roto i ngā hāhi me ngā whare ture o te kāwanatanga. Ko he Kura Toiora, te ingoa o te whakaaturanga nei. He toi ahutengi, he toi ahurea, he toi whakaari tonu, etahi o ngā āhuatanga o te whakaaturanga nei. Ko te kaupapa matua, ko te whakahahaki i ngā whakaaro, ki ngā wheako o ene morehu. Nō rātou, e tūkino hiana i roto i ngā whare o ngā hāhi me te kāwanatanga. Kei a Moana Makapelu Lee, ngā whakamārama.
Mai te pō uriuri. Ka puta e nei mahi toi motuhake ki te whai ao ki te ao mārama.
The exhibition is a one means to bring healing to survivors.
He kaupapa nunui tēnei ki a mātou ngā morehu. Nā te mea i ētahi wā, kei raro te korowai o te pō tō mātou nei haerenga.
He mea hanga e nei mahi toi nā ngā mema o te rōpū Toiora. He rōpū morehu i tūkinotia i raro i te ture.
Because they had no support from the state, you know, basically, and so they sought to heal themselves. A lot of them did that through art.
Te nuinga o ngā toi nei i whakaaturia hei kupu taunaki i roto i ngā whakatewhatewha.
We thought it was a great idea to display them, to display their talents.
Hei tā ngā kaiwhakahaere, he momorongoa mō ngā mamae i Pākehā rātou.
The grid in the middle is images of, I guess, memories of all of the different places I stayed growing up. I just feel privileged and grateful to be able to share this space with other survivors and for there to be such an emphasis on healing.
It just goes to show who and what they could have been, you know, if they had been cared properly for as children.
I tērā wiki karahui ai ngā tini mōrehu, i te komihana whakatewhatewha ka whakawharekihia i ngā tūkinotanga a te kāwanatanga.
Kaore tēnei kaupapa he mate, you know, kia maumahara tātou ngā tūkino i roto i ngā wā i whakatipu ana etahi o mātou kei roto te ringo te kāwana.
Me te whāinga a te Toiora kia areare tonu mai ao te aroa kia mutuainga mahi tūkino nei.
I want to say to the government and to the responsible ministers, have some integrity. What you say matters, but your words are only as powerful as the actions they precede.
E kimi ora tonu ai ngā mōrehu. Moana Makapelu Lee, te karere.